Ko tā Paula Reeves te tuarua o te kāhui rangatira o te motu, kia hinga i roto i te toru wiki kua taha atu nei. Toko iti noi ho ngā tāngata ka tohua ki te kāhui rangatira o te motu, ā i āia arā i a tā Paula Reeves, te tohu teitei rawa o Aotearoa.
O te haki e whakaheke ngiana, hei tohu i te mate, kua hinga tētahi tangata āiwi, tētahi o ngā pau o te kāhui ariki o Aotearoa.
The ONZ really was to be able to look at the very distinguished contribution that people had made either through the military or through civil or through the government or just through their work in the community.
E toru wiki ki muri nei i riro atu a Whetū Tirikā Tene Sullivan, minita wahine Māori tuatahi o te kāwanatanga.
Well, I was very pleased to nominate Whetū to be a member of the Order of New Zealand, the most prestigious order in New Zealand. No doubt those who need to will seek a replacement.
E 23 ngā tāngata kai roto i te kāhui ariki. Ko te nuinga o ngā kanohi Māori, kua mate. Pērā i te ariki nui te ātairangi kāhu me tā hiu kāwharu. Kokiri te kanawa rāua ko Cliff Whiting anake kai roto tonu i te kāhui. Nō reira ko te pātai, mēnā rānei mā te Māori anō nā tūranga e rua, kua wātea.
When a Māori person passes on, we should be looking to replace them with one of our own.
Ko ngā honore nei, kāre mo te tangata Māori, te tangata Pāhea, te tangata ahara nei, engari mo te tangata nui ona pukenga, nui ona tohungatanga.
O hekia parata, rāua ko Tariana Tūria, ngā Māori kei runga i te komiti whiriwhiri i ngā tohu.
Ka whakaaro ngā Māori he āhua whakahihi tērā. Engari mehe mea kāre e whakauru atu te ingoa, kāre e taia te whiriwhiri ai he honore mo tēnei tangata kāre rānei.
Kei te prīmia i nāia nei te whakatau, mā wai hei whakakī ngā whāruarua. Ngā Huia Wade, te kariri.